babukeli bendaba zisizwe TV sengiphinde ngabuya nezinye isematheni endimeni kaMasikandi igama lami uMzwandile iphungula kwaSibiya uma ngabe uyaqala nqa ukuba nathi kule channel ngicela uklik subscribe button kanjalo notification bell ukuze phela ungasali ngaphandle uma si-upload amanye amavideo amasha kule channel
nibingelela phela uprofessor nibingelela namhlanje ngoba nibingelela nje uzontshententhanda niyazi ukuthi uprof ukhuluma ngalezi khathi isikhathi esiningi nikeze ibusiso nifisa isabathelihle bese ngithi ke ngicela abantu abazigibenga baqolayo abaqola abantu ena ngegama lami nabayivulela amapage eceleni labo bantu labo ngicela nibaqaphele ngoba abantu labo engibalandelayo futhi bazotholakala angithi ngahluleka nokunyeke nje nokuyihlathi kwangapha enkandla esengizengathi mina kukho hayi angikuye ngoba kuyasangana kumsangano kwakomcumo manje ngiyakubona ukuthi awusukuyahlanya lento ningakunaki zonke ngithi mina hayi akwenukutshene balandele ubephezu ka-3 second ukuthi hayi kwakade kuqashiwe lapha emsakazweni kwaphinde kwazama ukuduma ngomsako oyi-talkshop wafele waphupha ngayiphuphisa yonke loo nto leyo manje ke ningakunaki balandeli bepheji lami kuyakhuluma nje ngiyakubuka lapha kuzoxhumana akuyihlathi impela le nto lana sekubulewe indlala manje kuzolambela kimi ngizokubhanqa ne-COVID-19 bese ngikubamba ngequbo ngizokwetha leli hlathi lasenkandla lakwamchunu le-talkshop yomsakazo igama lalo namhlanje ngiliphala noSinqa Semfene ngoba wayibulaphi into eminyama kanje eyimpi le nto lena kubulewe indlala le nto lena sekwaqala kwaqalula abaqulu kwaqola ngisho amabhinqa kanti amabhinqa ngiyawathanda amabhinqa nangithi mina ngiwathanda wonke nama-artist kuvele kubaqashe kungabantu ngisho isente ngisho imali kapetroli ayi uyabona lokhu uSinqa Semfene komchulo enkandla ewudoti lokho niqaphele kufuna nje njalo ndikukhuphuka ngabantu kufuna uduma ngizokufaka uvesi mail ngithi ngiyakhiya manje ngangisa kuphendula voice mail ngikushaya nge-current ngoba ngizokubamba ngempela lokhu kunomsangano ekhanda leya nto leyana kubulewe indlala akuhambe kuyolusa inkomo enkandla noma kuzoza kuzolusa nomlungu wami lapho chronic Mr. Chronic akusho kunike amatoho akuyeke lokhu kukhuluma kucela abantu ngizokuthiwa kubhizi kulezi nsuku kucela amadatha kucela nama-airtime hey kodwa nkosi yami yakubulala indlala ndoda wothi uzolanda amaphasela lapha khona amaphasela la ekhaya COVID-19 nexovizo evirus sekunyisile wena ngizokubhanqa nayo umfana wami mchunu mfana ngeke ungenze lutho wena ngiyokushaya mfana wami yeka lokhu kukhuluma ngoFacebook ngami woza ekhaya ungiqonde ngqo ufeyisane nami ngoba manje ngilokhu ngikuphenya kancane ibheshi umfana ngiyakugqilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenzaphi liphi itoho hhayi ngithethelela iy'ngane zakho kuphela wena hawu uzolamba uzazi ulamba wena uyeke nayo ukuboleka iy'mali zabantu iphi imali kamhloniphene umfoma phangehluhluwe hey 10,000 usubaqilile abantu ndoda hhayi ngithi manje sengiyakutshena-ke namhlanje ngithi angiwesabi mina ujwayelela baba kusabayo umfana umncane wena ikamala kho elinye lokugcina ubhitshana ngiyabonga.